wannan ita ce mansura gawata ga zara ushata
wannan ba
majida kusibi sabira ahmed ga gawata riga ya dawo ya
wannan irje ce a cikin
ga kamaliya sita gawata ga babban aminiya na mi fada mu shirya
I'm gonna make you mine.